doga kanye taipo do makoi tamiba ni makoi alsa makoi sigete sigete tango sejira makoi rariu makoi to sanika na mapeji dong moro achil kum gigo kada sigete kada rariu dong nyinya jiru ni ntie no mana diri kuru kilu koi kilu ko body to ipo ni taipo da miba asma alsa mano bi luko ri jaduong
kilu ko
kado kora Number chill, while get 2 million only typhoid. Typhoid, I pick him with the pika kochwaki. Typhoid, kasama ranisman suning at only 2 months typhoid. Kiwi you lead code which but a cook chuli cabeza coming in the mono typhoid. Tamiba and migongo or yanata mote no julungu kamano. Tochuero is tomato deal and mokarena and to him or dingami. Look it up for neglect. Kuru kidi or potential rimas pimaser and the angere ako. If you the code yet the maghabs. My mommy wainde, kodwasunga kota. Wayende okotoni kitu they are using the herbs. Wamumi yagingima their health. Lakini Black Africa to ita mmodo tigi pala do aspirin chloroquine. Emumi jito mok lok h.
Pamuru owacha dear. Pamuru.
Kabe tipama pama mama.
Pamuru mateki. Pamuru mateki hawa.
Sani mini mangenji wiki baro, toki nero kawi hibari didi mwonyo panadon. To panadon la losu manako bungo magidano, obungo magidano, to makule to kutidi typhoid. Ongi kamonde gini panadon, tiedo Tiedo tumor typhoid. 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 Ema kilo tumor which bar. Kani rugu tu nyusuni ngi tumor typhoid. Kide sultan kai wibari. No hii nga daktari kitu kiche hiti to pimu mwana hii. Yoko pim. Which bar o pimu hii. Nyusuni ni modu pika wako chwa kini ki typhoid. Ora meba. Ema mi wibero.
Adir.
Mana dir. Kuru mama. Kida koko. Ich inu wako kodi yedi maga habs. Maluku hito loko remo. Loko sasumari. Kanyi suka karemo. Gik moko malu riko di two bacteria and proza tumor typhoid I piki modo pika ko chwake mano typhoid amoeba en kangato obo modo pi yudo kute maga amoeba to choro itidi ore mo karena renda tu imur to asma ngama kuriramo to atma ngama ngwichi dinu to kuri tu nikech nok fiti ema kelo tumor atma ngwichi dinu to kuri tu to alsa to len gima kelo len sama ngato chiemo nego beni kedo ndongi chiemo ko kondo to miu yikut to tingo kedo ndo olore kore to wango kabisa kelo tumor bidona mara alsa kuru kichamo gimoro to nde ruwa ndwayo kacha tiwinjo koro kale Mano alsa. Aya. One kodi tuma diabetes, tuma sikari, kila ayo saka sa. Manilu uni diabetes. Aya, one kodi tuma milu uni athletics, nili mwari mwagi chogo, kadi nili mwagi chogo. To wani kituma chelo milu uni meningitis, batito konchiel. Aku mbiyang, kicha mwadiyang, kicha machamadiyang, to wako pime, motere kate mo pime mabene. Isiko manani, kate ni liji chima chima, to wakingye nika na diangudhi rucha, nikituma meningitis. Kuri togi bati konchiel, e chima mwa iringo. Mara dek, wani kituma milu uni tuma allergy. Kicha mwari ngoti siki kwenye de nika kama chungulo kayo, inya la yudu tumor allergy. Kuri kawi ya tmiluku hito, luko remo, luko sismari, to clear the bacteria ska, ti ul ila gigo, turumo chutho. Wanigi tumilu, unitu malak maremo, kwa duwang maremo, hitu maremo. Gimami yunga to lake ramo, kichima chima, to kiludhi laki. To nginyo chumbo dongi dogi, loko re bacteria, to chamule chima tero remo. Kuro, there's a snow need mudipudhi laki, nikitipudho gio ke konyeruok. Konyeruok, en rudo laki, Aeto rudolak to kaluwore kaka sani koro giremo nyaka ikaw yako niko kute to girudolak pile ka pile mane kitieko tijno aye wan gi tuma sejera sejera en ng'ama dhako makadhi malo to iye kayo ang'o makelo bedo gi dhako samodhi malo dhako niko bedo tiku ndalo abiriyo kaka tim jo lawi apar gariyo wacho ni dhako kodhi malo tiku ndalo abiriyo kuka ndalo mana boro kuki nyalo bedo kod chiegi chuori koro in thuolo to mon masani gi chuma sani ndalo ariyo adek tidhi bedo kod dichuo to puodho poko kotu kuri iwa gomlo kwa dhiyo ndingi makata dichuo tengore tondingo nyonya nyonya to yebe mori tondingi rame nikecho gika okao remo mo uchafo dhiyo ndingi rach wali pia da diri kechi remo kwa bedo transmitted kwa kumdako dhi kumdichuo kuru kilo ni tabu wawin yore ee kilo tumaru ndingi maremo aya nambare yo ema kilo tumas geta kuchi vidonda cha dhiye hii tugule to kimako ichi lungu ni sejira aya rariute ni lungu inya sachimine tokadi mbe mabet yanofuku madino Kufuku madino karanyono manga madako. Kuruko mako pinyi yuko ni kukatalayo litika kudok nila. Emomi yunga madichuo kuni kibedi gunga madichuo. Okuni kibedi gidichuo sama gino mako pinyi. Nikesi kibedo kode. To kata chua wagi bekatangi lene ni gudo mondi. Okajata mi lai ma safaricom. To gino mako pinyi ya.
Safaricom.
Roadblock ni mbele. Teno siku mani haange kada roadblock. Dende lita. Nikesi kiki ya ngama punji giyongi. Yadima winye. Machuo inya kwa niki tuma ilungu niko norea syphilis nyaida nyawuzi ginge tuma racha inya tuma syphilis tuma nyach ma syphilis inya yudo nyako dikwa doko lukwa tuwati nadagi wakaro dagi nyach macha loko migu kenyako bwa kuwacha dini kesa mokecho ewe tuwacha wache gimoro bora no kathi kutu kukae wan gi tuo ma nyach maki iseywagi gi modhi to chamo tong' sa sawa koro ka dhako pek kata dhako mako ich gi to gino to nyalo golo iye kano mako ka in gi nyach timihe ka in gi nyach timihe emo mako go ich to golo i nyathi kata dweche auchiel to kanoso mako ich imihe nyach kinywolo go nyathi to tigo dweche moko mang'eny to nyathino tho nikech tuo ma nyach nego nyathi dakika to imbe ok ochangi kata chuo sandane mane to ok orum owuoni no odhi to duogo owuoni no rum dweche ariyo adek ok odhi to duogo isigi gwonyo wiraba to pimples nitie to isigi gwonyo to ili sansa be momiyo chuo siko ka nwang'o dichuo chuo siko mane Kuri ndi woro ni kosa lwetu fuku tu woro ni ya ngi silva moro kaka mulo silva kara unge siko kwenye kondele sa kasa Kichi problem ni tiri gini ginja di to duwe weto siko kwenye To mwona ngende kube doka matu Eh mena prabiru kia ngoti nina kaya mbo kwenye nyama sari ya hija Nisu ni tunu ni tiri To dako ni mamundu wa hiyo ni dako Mwumama chune ngi chuna ngao Chuna ngao chune ngi wichi kuwa tumange Yadima winge Chuna ngao Chini okonyalo wacho gimoro Katini hegi toko wachi. Kuru kichachami ya chamami yuri kajiri modi malo. Jikmaru chiri ruchiri ruchiri uwe pati mare saa 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 modi malo. So, wanigi lachi tindiri. Lachi namba chiel. Ka ila yu lachi mara cha, manu rembi lera. So, kila lachi mara tong, manu yusu ni rembi lera. Namba dig. Kila lachi mara chalo kingitungu nyiso ni itop, rembi otop. Stungi saa saa. Kinuma itum saa saa. Kura da kwenye ukama. Yadini, mama yadicha, chai matungi, pima mor mor kuru glass, kama nonya kuru. As, yadini, macha wajiku mari yede mangeye. Kalu oregi kaka ambe, uonone tieto utahamba kao tich mari tieti ni, monda konye gojo kwenye. Ase kwenye jimangeye, aonge uwezo, lakini amba tema tema mondo, nyasaye kuyi, mondo wane kakwa nyala kwenye. Ngato nyalo biro giyat mama, tizu kata tuma dungu. Kichikudima sadie, busia bondo, usenge, mguri, Eldoret, kudima chalo kapa Kapsabet, Kakamega, Dubao, Mbale, Sindikisa, Miuru Mbita, kudima chalo kaka Ringiti, Remba, kudima chalo kaka Miuru Kundego. Asedi kudima nge, Miguri, Kamano. Aniru wani Dr. Mike Maramugi, hapa Ol Clinic.